cacu no munsi cyari gikorwa cyo gushira habona icigwa cyakozwe n'abahinga bavuye mu banki isi yose hamwe n'abahinga bo ngaha mu Burundi. Ico gikorwa rero kikaba ari cyo kwerekana aho intambwe igihugu cyacu cy'u Burundi teye mu byerekeye ubuhinga ngurukana bumenyi, ubuhinga bwa none buteye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aho muri ico cigwa abaravye mbega n'uruherugezo tugeze ko mu byerekeye inyubako, n'uruherugezo tugeze ko mu byerekeye ubumenyi mu bisata by'ubuhinga bwa none, canke n'urwaherugezo tugeze ko mu byerekeye amategeko agenga igisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi. Nibindi muri ico cigwa baravye n'ukurabira hamwe mbega n'ayahe mahigwe yaba ugwaruka canke abikorera utwabo bafise kugira ngo bashobore gushira imitayo yabo muri ico gisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi. Muri ico cigwa rero haragaragaye yuko mu gihugu cacu c'u Burundi turafise byinshi byotuma ubuhinga ngurukana bumenyi butera imbere kandi bugafasha mu iterambere ry'igihugu, nk'uko wa mugambi w'iterambere riramu bivuga yuko igisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi gitegerezwa guterera kandi ari gisata novuga gifise ico kimaze cyane mu iterambere ry'igihugu.
Igikorwa gitanzwe n'umunsi agiye gukurikirika.
Iki gikorwa rero nk'uko navuze ivyigwa biraba, hakabaho ico novuga recommendation bamwe bose bagaterera ivyiyumviro kugira ngo bifashe baba bafata ingingo, baba abashaka gukora imigambi yabo mu vyerekeye ubuhinga ngurukana bumenyi, eka baba abari bo bose bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi tutibagiye abikorera utwabo, kugira ngo hashobore kuzojaho umugambi twokwita umugambi rusangi dufashijwemo n'ibanki y'isi yose. Uwo mugambi ukazofasha kugira ngo ubuhinga ngurukana bumenyi koko butere imbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi, dukoresheje inyubako dufise, dukoresheje n'ubuhinga dusanzwe dufise, kugira ngo umwenegihugu ashobore koroherwa mu kuronka internet, koroherwa no kuvuga, mu kuronka ibikoresho, mu kuronka izo nyubako no mu kuronka ibikoresho akoresha ku buryo buke.